Agoyo ne Yesu Kristo erokamano mochako kela e Lulwe TV ka kod okinyi mar Jumapil mokwongo mar dwe mar adek. Nyasaye maratego mar oganda lweny oseumoya kod ng'uono nyaka nabed ka mwalos kodi kuom wach mane Ruth oketo e lewa kuom wige mosekadho. Nyasaye nochako timo ng'uono, ochako kelo yaka kendo mondo wachak wawinje wach kuome kod okinyi. An maloso kodi, an Joseph Odindo, an wuoda Patrick Odindo, mawuodo chuodho, mawuoda seme, kakelo kit mikai, kod Elena Keyo Odindo, manyaka julu konya, ndwala kouku. Agoyo ne Kristo erokamano, Nyasaye maratego mar oganda lweny. Yena monda som kodi muma, bang'e to ang' wanalosi, toke tuwabiro lamo Nyasaye. Adwa somo weche ariyo mondikie muma, wach mokwongo adhi somo e buk mar Samuel mokwongo, piero ariyo kod abiriyo chako somo achiel nyaka ng'wen. Mar ariyo adhi somo e buk mar Luka, apar kod aboro chako somo piero ariyo kod abiriyo kende. Bang'e abiro loso kodi to wabiro lamo Nyasaye to Nyasaye biro tiyo kaka en oneno ni ber. Yena mondo asom muma. E buk mar Samuel, 27 chako somo achiel maluwo, Daudi noparo niya, chieng' moro Saulo nonega, onge gimoro maber madatim, mak mana ka aringo adhi e piny Jo-Filistia. Mano eka Saulo nowe lawa, nikech kata kolawa machal nadi e piny Israel duto, to ok nonwang'a, kendo natony ka a e lwete. Omiyo Daudi nowuok gi ji 600 mane ni kode, ma odhi ir Kish ma wuod ma ok ruodh Gath. Mi gidak kode kuno, ng'ato ka ng'ato ne ni kod joode. Daudi bende ne ni kod monde ariyo, Ahinoam nyar Jezreel kod Abigail ma chi Nabal ma ja Karmel. Kane onyis Saulo ni Daudi oseringo nyaka Gath, noweyo dware. Muma mar ariyo na wacho na biro somo buk mar Luka 10:27. Muma luwo niya, Yesu nodwoko niya, gik ma dhano ok nyal, Nyasaye ema nyalo. Kulwi mondo walam kodi Nyasaye. Wuoro maler asemiyo iduong. Erokamano Kristo nikech okinyi ni miseloso kendo Kristo mar Israel. Erokamano Ruodh ng'uono nikech oganda miseketo kendo nena TV ka Nyasaye. Jehova erokamano Ruoth nikech gin bende semyo gi ng'uono mimiyo gi thuolo mondo gibed piny giwinj wach misekete lew jatichni. Jehova kan ka aketona lweti ichung' koda ichiela imiya ng'uono. Imiya wirni Nyasache muma mondo alos kod ogandani. Ogandani oyud konyruok kuom wach miseketo kuoma ka nyingi duong' mana kuom yie nyinge Yesu Kristo nogo Ruodhwa. Wach ni amen. Amiyo Yesu Kristo duong' nikech okinyi ma kawuono. Nitie wach masome muma madwa ni mondo walosi kuom dakika moko manok. Bang'e to wabiro lamo Nyasaye maduong' mar nditi mar nyalo mar oganda lweny. Nitie weche masome muma ariyo. Wach masome buk mar Samuel mokwongo 27. Loso kuom dichuo moro marawera maniluongo ni Daudi mawuod Jesse. To muma loso kuom kama wasomo 27. Daudi ywak kendo chal kagima en kod paro mang'eny to dhi obedo piny. Gima nochopo Daudi e mbaka kama some muma, chunya gombo mondo ikawie kom kamibetie kata ka in e odi kanyo, kata ka in e dalani kanyo, tikaw kom kamiwinja mondo ibed piny nikech mwacho ni yie akuom winjo to wach miwinjo en wach Nyasaye. To kichunya dwaro ni ka watieko to walam kodi Nyasaye kuom wach misewinjo. Koro kawie thuolo ibed piny, tichik iti, tilos yie, nikech yie ang' wuok kuom wach miwinjo mar wach Nyasaye mose Ruoth osekete lewa. Awacho ni muma masomo uloso kuom Daudi ka chal kagima Daudi obedo piny, chuchunye chiemo, chal kagima en kod paro mang'eny. Tuchwacho ni tang'o maber manyalo timo. To kapok achopo kanyo, nitiere gik moko manomiyo Daudi ochope penjono. Makata in bende ang' wago mbaka, tang' in ipenjri gima ber manyalo timo. E chien kacha ne nitiere Ruodh Israel maniluongo ni Saulo ma wuod Kish ma ja Benjamin. To Saulo ne wacho chien kacha ni ne en kod wuode moro miluongo ni Jonathan. To nitiere kaka Saulo ma ruodh Israel ne manyo Daudi kod lala mondo tiek ngima Daudi. To muma wacho ni odiochieng' mokwongo momiyo lweny nobedo kind Saulo kod Daudi. Daudi kane ni e piny Israel to nokete e kind oganda mag lweny. To lweny ka lweny mane wuod Jesse ne dhiye, wuod Jesse ne loyo lweny mano dhiye. To mano nomiyo jo Israel nochako ero Daudi moingo ruodhgi maniluongo ni Saulo. To muma wacho ni odiochieng' moro achiel kang lweny olosi, abiro ng'ade machuok machuok nikech thuolo ma an godo thin tang'e ni ibiro winja. Muma wacho ni odiochieng' moro achiel lweny nolosi e gode moko miluongo ni gode mag Gilboa. Te got kanyo Daudi nowuok mondo ji odhi okedi kaachiel kod Saulo gi Jonathan manosiepne ma wuod Saulo. To kane gidhi e gode kanyo, lweny nomako mach kaachiel kod wasik jo Israel. Daudi nokedo ma chieng'no Daudi nonego dhano mapok nonegega nyaka nene. To muma wacho ni kane giwuok koro giduogo e dala, to jogweng' jo Israel ang' wuok oko mondo orwak jok manodhi kedo negi mok biro kod locho lwetgi. To jo Israel ang' otungo wer. To muwacho niya, jo Israel ang' oloso wer mochako wer wer moro machal mar geto. To giwacho niya, Daudi onego ji gana kod gana, to Saulo to onego ji gana. Mano nokmiyo mirima nomako Saulo ma ruoth Israel. Mowacho ni adier, kaluwore kaka jo Israel oseero Daudi ma wuod Jesse, adier dichuogni chieng' moro nogola e telo ma an go, ma chieng' moro dichuogni nomaya piny ruodha. Jehova muma maler wacho niya, kanye mane sigu mane ni e kind Daudi kod Saulo nochakoe. Muma maler wacho ni chieng'no Daudi ang' olosne wer ma jo Israel ower ni Daudi onego ji gana gi gana, to Saulo to onego ji gana. Kanye mane mirimo chake made Saulo nochako manyo kaka onyalo nego Daudi. Muma wacho ni chieng' moro muya nodonjo kuom Saulo marach moa kuom ruoth. To Daudi ne biro gone thum to muya marach mudonjo kuome nowuok. Nosebedo kotimo kamano to odiochieng' moro ka muya marach odonjo kuome, Daudi obiro mondo ogone thum mondo muya marach owuog kuome. Muma maler wacho ni Saulo kama nobede ne en kod tong' bute. Nokawo tong' mobayo go wuod Jesse ma wuod Jesse Nyasaye oleng'o e tho koneno kod wang'e ka tong' ochuoyo kor ot. Daudi oneno tho kod wang'e to ruoth oleng'o ne tho. Odiochieng' mar ariyo kendo chako timore kamano ma ni Saulo chako maye kod tong'. Odiochieng' mar adek muma wacho niya, chieng' moro Jonathan kod Daudi obedo. To Daudi oneno mondo luong Jonathan mosiepne ma wuod Saulo ma ruoth. To kono Jonathan niya, wuoru chunyo tho osedonjo kuome kendo chal ka gima odwa nega. To Jonathan owacho ni Daudi niya, kaluwore kod osiep mani kinda kodi, wuora ok dayie mondo onega kaneno. Wuora dakayie mondo onegi kaneno. To mumaler wacho ni Jonathan ang' osingo ne Daudi ni gimoro amora ma winjo ka wuora pango marach ngimani to an awachni. To odiochieng'no Daudi ang'o oro Jonathan ma wuod Saulo ka testa. Ang'eyo ka wacho ni testa ting'eyo en gimitemogo gimoro. To Daudi oro Jonathan mosiepne karatem. To kono Daudi kono Saulo niya, dhiye nyasi ma wuoru ni godo mar nyuol mondo ka ang'o konena kanyo to biro penji kuma dhiye. To ki kokonena ti wachne ni imiya thuolo mondo adhi dalawa nikech nitie gima nadhi timo kuro. To kane nyasi ochako, adiera Saulo ok noneno Daudi e budho. To noluongo wuode mos ma Jonathan to penjo Jonathan niya, to Daudi ma wuod Jesse to nikanye nikech kome aneno kani nono. To Jonathan nowacho ni jichuogno nokwaya thuolo mondo odhi e dalagi e piny Jerusalem. To mowacho niya, Saulo nokawo tong' mobayo go wuode ma Jonathan manomiyo Daudi thuolo mondo a to nosepango nego Daudi. Kanyo ema de Jonathan bende ofwenyo na adier jalni dwa nego wuod Jesse. To maler wacho niya, chieng' moro kendo Daudi Jonathan owacho ni weyo mondo adhiyo kasedhi testing kanyo, kasedhi mondo atem ka wuora dwa negi adiera. To ka ang' abiro e bungu tabiro bayo tong' ka ng'at makia bado tong'. To ka bayo tong' mawacho ni ero tong' ni e nyimi ringi mondo ikwany to dhiyo nikech adiera wuora dwa negi. To kiwinjo ka wacho ni tong' ero nie bathi kwanyi, to ng'e ni kwanyo tong' onge nek ma wuora dwa negi. To ka nosetimore kamano to Jonathan nang'o biro to wacho ni ero tong' ni e nyimi ringi mondo ikwany. Kanye ma Daudi olose mbaka mwasomo. To muma wacho niya, Daudi obedo piny to penjo ni to ang'o manyalo timo. Onge gima ber madatim nikech chiemo moro Saulo nonega. Onge gimoro maber manyalo timo mak mana karengo adhi e piny jo Filistia. Mano eka Saulo nowe lawa nikech kata komanya manadi e piny Israel duto to ok nonwanga. To mano nomi atony ka a e lwete. Iwinjo, Daudi obedo piny moparo. Owacho nadiera, Saulo osemanya mokwongo. Mobaya gi tong, maruoth ema noresa. Ka tong ochuyo kor ot, to nonego riwa kod tong. Uduchieng mar ariyo, bende chaka obaya kod tong. Maruoth ni ema oresa. Uduchieng mar adek, obayo wuode nikech an. Modwari wuode kod kor ot, nikech an. Adier, to ema ochopo Daudi mwudu josembaka. To penjore niya, chieng moro, Saulo nonega. Ing'eyo ni gimomiyo chope mbakano, nikech Saulo maruoth Israel. Chunyo tho osedonjo kuom Saulo. Omanye mokwongo mondo chwe kod tong, to ruoth mar Israel, ruoth Daudi. Okonyo Daudi, machongo komako Daudi. Mar ariyo bendo teme, mar adek bendo teme. Ochope mbaka, kupenjore kod kamubet kendi uwon. Obedo nyamasi, upenjore niya. Adie, ang'o maber manyalo timo aniwudi Jesse. Nikech chunyo tho osedonjo kuom Saulo maruoth Israel. Osemanya mondo tieke ngimana to ruoth osechiela. No manya mokwongo naneno kapo kod wanga kapo choma. No manya mar ariyo naneno kapo choma. Mar adek bendo chako manya. Adier ang'o maber manyalo timo. Nikech chunyo tho osedonjo kuom dichuo ma Saulo maruoth mondo tieke ngimana. To muma maler wacho niya, wacho kod chunye. Onge gima ber manyalo timo. Aniwudi Jesse gima ber manyalo timo koro onge. To gima ber manyalo timo en mak mana karengo. Abi mabor awuok e piny Israel. Mondo adhi e piny mabor mar jo Filistia. Mondo adag kuro awuog mabor kod Saulo. Mawud Kish ma ja Benjamin. Ma chunyo pa osedonjo kuome. Mondo kaw ngimana otieki. To muma maler wacho ni, muma maler wacho niya. Nowuok kod okinyi mokaw joge 6,000. Kaachiel kod gik manade mane en go. Moringo, modhi, mondo odhi e piny jo Filistia. Tumu maler wacho niya, Daudi nowuok gi ji 600 mane ni kode, modhi ir Kish mawuod Maok. Tumu maler wacho niya, oringo e piny Israel, odhi ir Kish mawuod Maok, osedonjo kuom Saulo. Tumu maler wacho niya, kano dhi kanyo, to wacho dhi ni ir Saulo, ni wuod Jesse manyidwa nego, kendo manyesei mo kod tong ndala dek, mondo miyo tho onindi e bade. Sao Daudi koro onge, oseringo modhi e piny mar Filistia, e gweng miluongo ni Gatha. To mimaler wacho niya, kane Saulo winjo kamano, chuny lao Daudi noweye. Mane gimadwa na wachi kudi kudu kinyi, kami betie no kiwinjo ya, nikech ang'eyo gik mang'eny ma mono kadhe, ang'eyo gik mang'eny ma chuo kadhe, makata kawan kudi ukinyi sani, tadiera nitie gimuseimi kate daleni kanyo, makata kibet penyi, tadieri se penyuri weche mang'eny. Mo samoro kata kibet kanyo de chuo, samoro kibet kanyo mama, kata nyako kata kijana, nitie kemise penyuri tango, maber manyalo temo, dongo mana madhu sumi manyalo madho, mondo gima na uru me penyi, nitie joku mang'eny muse penyuri, nitango maber manyalo temo, nikech katemo na timo ala nitoloa, katemo na timo ni jugu toloa, enango machielo maber manyalo temo, mano nyocho po jomoko nyoma dhu sumi mose ae penyu ka, nitie joku moko manyose paro paro mang'eny, maparo manyoge paro no, kod gi e tho, makata kaloso kodi kanyo kata gin bende kiwinja paro ma in go no, dhako, paro ma in go no dichuo, gino chieng' moro biro nego hi, wanyalo loso kodi kata kame loso kodi ni, ang'eyo ni kami beti no nitie gimoro achiel miseparo nyochi neno koi mi, nyochieng' moro achiel mano nukteri bulu ruth nyoresi, marariyo benyo imi mano nukau ngimani, nyasachi polo nyoreso ngimani, maradek benyo imi mama, makata kibedo kanyo tadiri ibed, ibed kanyo tiwinja diri gima wacho ni tingi to do ni atira nyasaye osiora ka munda wachni nitiere karo tony mana biro wachni bange nitie karo tony madako nyalo ringo mondo tonyie makata weche tek manadi winjo paro mangeny mi paro nok nyal kelo ni konyruok gik mi paro samori sedhi kuma juoke ajuoke nyocha mu pesa ni samoro nyitero diel kanyo nyitero rombo nyitero gweno ajuoga nyocha mo nyong ko kelo geno samoro ni wuotho kuma dagi teche mabayo magape dagi teche mabayo mani uchomo degree nyimo somo PhD Nyoko kelo ni duoko mama kada kibedo kanyo. Ibedo penyi samuri penyu ni tango maber manyalo timo. Nikech samoro pesa manyo inugode bengi.
pesa da gitejo se chamumurumo idongo nono mama makata kibedo idongo nono wuora makata kibedo tu chunye chamore iwinjo chunye nyalo chamore bipenjini ya tango maber manyalo timo pako Yesu de Nazareth iwinjo nitiere gi maber mibiro temo udhiambo omumia wachuni ukinyi sani Jumapili mokwongo mari dwe mara dek ruodho se ora kodo wach mabar manyalo kelo gero ne dhako wach manyalo kelo gero ne dechuo kata juchiende magidale woramo mochwado lwetgi mokalake gini gima ber okinyalo neno nitiere Yesu mishinga ruodho lwany jalo maratego jalo mapoko lonya kanene ilungo Yesu manyakwari Jesu amina ruodho muma jalo maratego ilungo Yesu jaber ruodho muma ilungo Yesu mishinga ruodho mwany jalo maratego makuchung ne ngeta kedo to kata juchiende magadala kana juchiende magikwiri magideye magaran magofuo magmier kata amalo gateko kuchomi ter to onge gima jachina nyalo temo Daudi ango penjore ni tango maber manyalo temo ni kijaseno nukachunyo tao senu nyukumi saulo o manyo ngemana mundu tieke ngemana aneno kachunyo tao senu nyukumi saulo mawudi kisi maja Benjamin pile kapilo sema ya kono tango mono kawa to kata kama nupoko jeovo sechila mojeovo sechila mose tonye lwete kumina lade tu Daudi o chope mbaka ni tukura ngo manyalo temo iwinyo mama samoro ini kodi tukuma rindulume omera weya lusi kodi dhako gima ngat mose temu kumina kite chio tamo ngat mose temo kode fedha kodi dha abu ose tamo omera gimose tamo nyasaye makaloka unge gimose tamo nyasati polo omera kate kiwi njakanyo jalma yalo jalma leru kumi ilungo Yesu mesinga jalma ratego jilungo Yesu ratego jatelo maroganda loe ene mapoko loe nyakanini ene mapoko tame wach moraboro poko tame kata gimose tamo dakiteche manyo somo mochopo ni no skula he gima nyotamo gino nitie jalma poko tamo hapako Yesu Kristo majanasara iwinjo kata se tamo kod julemo julemo nyukwa igiki madongo masamoro nyi ongego nyomoko nyuko ni kele musuma mar Katharina kele musuma mar Joseph kele musuma mar Moses iwinjo magudu tute nyi teru nyoru wapinyi kod lusari madongo nyonge nyoko kelo duwako dongo manuti ngeyo kata kibet kanyudong iwinja nyomoko nyodhi kumajuke majuke nyone no nyakadugi mono moko kandiri ware godo timu goricho kata kamano nyoku duwako nyo onge kawuna kelo dawa tosa makata ni ibedye pinyi winja tilosi kumi Yesu Kristo jana sarathi jalma yalo angeyo jalma yalo jalmuse kela tivika ene jalma notimo na ngonu ching moro kala ene jalma notimo na ngonu ching moro kadonge parwura kadonga dira na leo onge gima ber mana nyalo neno makata joda lawa kata jogo ngonu ngeyo ni Josefu tienu magudu dindu to onge gimoro konge gima ber mana luku kukume emu miyo kata kawono kinyi kata kayalo kama anga yudia ngati moro mudongi nyamasi anga yudia ngati moro bose temo kode juke anga yudia ngati moro bose temo kode yedhe maga pe to duoko nyo onge duoko nyo tamore teka kelo de chuo ilungu Yesu mishinga jalma ratego jalma ya unu jalma pokolo muma maler wacho niya Daudi yongo paro omera samoro nyo yinigi ndulume ndulume samoro nyo go ikama jini tie jogo nyo resi nyo kaukijiku nyo kete dhogi udi uching marariyo benu no go ipinye chiro joma nyenye chiro no neno kelwa no ringo mateke jokumu ngeyo nyo ngamu dhogi nyo kikayo kata lewi udi uching maradek no go yendara joma nyenye endara no chung no resi omera samoro nyo lubedo penye mipenye tadiera ngoma nyalo timo nikech chieng moro ndulume nogoya e buti gas katedo dongo mach no wanga na lal ngima na nono chieng moro ndulume nogoya e buo pi samoro kadhi tumbo dongo gini nunega na lal nono angoma ber manyalo timo awacho na kelo da watosa Nechie na watosa makelo Jala maratego yungu Yesu Amina rudhu muma jala maratego Omera samorisi wudhu kumajuke Ajuke puku kelo niduoko bako Omera nyako samorisi wudhu kumajuke Masamori ini nyako kata kibido kanyo Ise penyu nina ngome nyalo temo Nyucho kendi gija kademi manu nye rengi ya Masamori nyu kendi gija kisumo Jakisumo nubende nye chake rengi ya Samoro nyu chaku kendi ndhiwa Ndhiwa bende nye se rengi ya Samoro nyu kendi yugu genya Ngalegu bende nyu se kendi kata kamano samuru kibedo tibedo penyu tipenyuri na ngoma ber manyalo timo nikech kamora mora badhi tedo tonka ne ber ase wukune moka se kwano chuo kata ine kijana kibedo kanyo tinyalo penjo ni tango maber manyalo timo samuri bedo kanyo nyi kendo omera gi maber misene no onge kikendo mati kendo dhako machache nono kikendo mati kendo dhako mawangata mauti ibole piny miwacho ni tango madate omera kawuna kelo dawatosa samuru ini kanyo kiyudo tich tutichi kethori aketha ni yudo tich machielo tich nyaju chine madale unyo biro ketho ichaki yudo tich machielo beno kethora ichaki yudo tich machielo beno kethora kami beti inyalo penjori ilink kod certificate manye yudo sikul nekech certificate manye yudo kose kelo dwoko omera certificate onge dwoko jalo bakelo mayalo tv sani ene ma ene kod dwoko hapako yeso ere kaki winjo ere kaki winjo katu kinyi sani dong yu negi losi ye moro munda lamu kudi nyasaye nyasaye maratego maroga nalwe daudi ango wacho chunye ni tango maber manyalo timo ini ere kaki loso kanyo bendi seyo doduo kadira kata gima timo nyithindi ini dhako samori bete kanyo ini nyuolo tu iko iluro gotoko samori nye nyuolo nyathi iluro gotoko marare chake nyuolo iluro gotoko ini dhako masamoro jogwengo semyo nying ini dhako magath dhako maskadane kej ene dhako dhako makonyolo to nyathi tho dhako makonyolo to nyathi tho ini chuo kata kibedo kanyo dong ineno ka ini bende dale ni okethore nyithindi duto tetetetete nyathindi puonjo masom madhiye college matieki to nyathi kutiko college onge mayudo tich samori sebedo piny nitango maber manyalo timo samori ni dhako kanyi bedo bier kamibetieno samoro nyitako kod ohala ohala kichake togore piny michak ma togore piny samori sebedo piny mipenjori nitango maber madatim nikech onge gima maber matimo matimre maber onge gima temo mondo atimo wuguog maber mosewuok na maber kata achiel erang'o manyalo timo kawuono muma wacho niya mu Daudi mawudi jesango paro ni tang'o maber manyalo timo to gimoduoko manobedogo ni gima nyalo timo maber en mana karingo adhi e piny mabor piny mar jofilistia mondo kata ka Saulo manya manadi e piny Israel to keno Yuda to koseweyo Yuda to chuny ko mosedunyu kume noweya kendo nowe dawara to mumaler wacho niya ka Daudi kanoringo modhi e piny Jofilistia to Saulo kano winjo ni Daudi oseringo modhi e pinje mag Gath to chunyo tho kata chunyi dwaro Daudi noweye apako yoso kata okinyo sani nitie kama inyalo ringe dhiye akelo ni dawa tosa kara ton akelo ni dawa tosa kara rengo akelo ni dawa tosa kara buto ni nyuchine mag dala bose manyi akelo ni dawa tosa kara ton makata nyuchine lawi to kinyali yudi akelo ni dawa tosa kara rengo makata ke rengo ne wasigu michopo kanyo to wasigu mag dala malauji Jehova no Jehova kiseringi ringi dhire tonge gachigu manyalo yudo hi akelo dawa tosa muma wacho ni Daudi noringo modhi e piny mag Filistia to kano chopo kanyo kano chopo piny mar Filistia to chunyo tho manodonyo kuom Saulo noweyo lawe ere kaki winjo kanyo akelo dawa tosa omera karoton en Yesu Kristo ja Nazareth en kende moromo omera dhako iwinjo dichuo kata kibede dale ni kanyo jaduo dong ineno ka isetemo kode juki osetamore dong ineno mamari in bende ing'eyo ni nyari no nye temo go setamore omera kata kibedo ti wago pesa ni makaka kata dhogi manye oso mondo ipuonj go nyithindo mondo ubed gene dala geno selal geno onge nitiere nyasaye maratego maroganda lwet maratego minyalo kelo gik mabeyo iwinjo nade kamibetie muma mariyo marasomo muma wacho Yesu Kristo ma ja Nazareth owacho kendi owuon ne jopuonjrene ni gimoro amora mok nyalre kuom dhano kuom nyasaye to duto te nyalore eman bende abiro mondo awachni ni kata ni isetemo koda juke nitie kama gino nyalore kata nyitemo kod jopiny nitie kuom Yesu ja Nazareth muma maler wacho ni Yesu Kristo wuon loso owacho ni jopuonjrene niya gimoro amora mok nyalre kuom dhano gimoro amora mok nyalre kuom ajuoke gimoro amora mok nyalre kuom jolemo gimoro amora mok nyalre kuom bisobino gimoro amora mok nyalre kuom jayanino kuom Yesu Kristo ma ja Nazareth ma wuon warruok mwayalo mayalo e TV ka sani kuome duto te nyalore ere gima tek minyeno mok nyalre kuom Yesu ere gima tek mineno mok nyalre kuom jawar duto te nyalore kuom Yesu omera ringe matek idhiri Yesu mane dawa tosa udhiambo sani ukinyi sani omera kokiringi dhiri Yesu kinyi Yehova nora TV ka munda koni karo ton era siemo ni karo tonye ne chuo era siemo ni karo tonye dhako tonye ne dhiri Yesu tonye ne dhiri Yesu ringi mondi dhiri Yesu korowa mondi tonyu kuom Yesu jana sara amina rudho muma jala maratego marogana lwen akia giselo su iye nikijedwa lalamu kuri nyasaye nyasaye maratego marogana lwen jala muselo su iye tuwa bilu lamu kunyasaye kinyo sani ne kechi yesu kristo wuno loso ne gima ok nyal kum yiwuto dhano gima ok nyal kum rieko kuom nyasaye tuduto te nyalore yie mondo lam kudi nyasaye maratego marao malwae mondo nyasaye notimne ng'uono nyasaye choga na lweny yie mondo lam kudi nyasaye wuro maler osemiyo iduong ero kamano wuro maler nikech oganda ni jok mane semia ng'uono mondo winja isewinjo wach miseketa lewa nyasaye maratego mar oganda lweny ine mapokolo nyasaye imosetamo ibende onge ne dhako ni nyasache muma ne nyako ni ne dichuog ni ne jaduong ni nyasaye ne dalagi ni nyasache muma iyane gimalo timnegi ng'uono nyasaye marauma mar oganda lweny iyamalo ruoth timnegi maber nyingi mondo iduong manyaka chieng' nikech osetimo nyingi Yesu Kristo nogo dwodhwa amen nyasaye mondo gwedhu nyasaye mondo ting'u malo an nyinge na kaka nawacho iluongo ya Joseph Odindo an wuod Patrick Odindo ma wuod chuodho ma wuod seme kakelo ketime kae kod Elena Keyo manyado ting'u malo ruoth oting'u mnu maber an Bishop mar Redeemed Ministries International namba na en 0720-316052 kata 0788-439118 atiyo kod migao bende mar Mana Ministries kidhie Facebook kanyo timanyo Mana Ministries International kidhie YouTube timanyo Mana Mission Missions of Mana sorry YouTube Missions of Mana kidhie Gmail email tidhie imanyo manaoffice@yahoo.com to namba gi mar simu kidwa tudri kod office mar Mana en 0718-930-182 0718-930-182 nyasaye mondo gwedhu ruoth otimnu maber nyaka chieng' machielo shalom amen